Morning light breaking through the eastern hills. Just you and me, while the earth stands still. Dashboard dreams of what could be.
Katika mema na mabaya,
katika utajiri na umaskini, tupende,
tukutunze mpaka kifo, tukakutenganisha.